All I do is dream of you the whole night through. Goes like this. All I do is dream of you the whole night through. And with the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, me so horny, me so. And well, I'm more than 24 hours in a day. That peace spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, in the morning, noon, and the night time too. All I do the whole day through is dream of you. Ba ba da 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 da